Nile Zibwa Satan Naila Pandu Shoko Le Pasila Mindisa Walepo
Ise Stema Kamba Kamba Chika Kamba Kamba Kuliveti Kamba Kai Life Yatu Boy Nyamazi Osaleta Chikwela Na Chikwela Just Be On It Easy Yeah Wa Just Be On It Easy Awena Just Be On It Easy Ise Stema Kamba Kamba Chika Kamba Kamba Kuliveti Kamba Kai Life Yatu Boy Nyamazi Osaleta Chikwela Na Chikwela Just Be On It Easy Yeah Wa
Zankala KZ, ozankala ini pati nkala chamu easy Osa nipanga mabizi, monga odigiza Uka nifuta za kupasa kapulo, kaza kama diziza Ati kapulo, mugimu tinapita, kai mweze kapulo Muzambo, konga tse, monga nika mufolo Wai mwele tabifu na manta, kulimu nyamata, limo limo ango sheta Arena, jose tiri kota, mwakati konga imwe musafunta Kutipaya mzibwela mwende ziri kota
Ise, stima kamba kamba, tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela, just be on it easy Yeah, bruh, just be on it easy Awena, just be on it easy Ise, stima kamba kamba, tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela, just be on it easy Stima kamba kamba, tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela, just be on it easy Yeah, bruh, just be on it easy Awena, just be on it easy Stima kamba kamba, tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela, just be on it easy Yeah, bruh
Vede tabalanda Baba nevishiri kiti efilanda Kwa tisefe tipika mahiti Kumyesu nangu wani singo feni hiti Southern kukuboi ni fuevo Yata tuweva nesu etsevo Zipo ywa isia kwa labo Pantu tetemufike levo bakembo Udidela jelo tiku jela sisi Ufuna kublota ugela sisi Tili mugemo boy no messi Bione izi nkala ku icy
Nise stima kamba kamba Tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela Just be on it easy Yeah bruh Just be on it easy Awena Just be on it easy Stima kamba kamba, tika kamba kamba kuliveti kamba Kai life yatu boy nyamazi Osaleta chikwela na chikwela Just be on it easy
Na 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 na
Just be on it easy
DJ Mawashi, DJ Nalo
Just be on it easy
Awe na kuwa ya waya fye
Just be on it easy
Managers in the beauty
Just be on it easy
Zambia
I need help on the chocolate patilla Me, why celebrate?